Thank you very much, Michael. We have had a wonderful 3 days with Kurt Elling touring the central belt of Scotland. And tomorrow we go to London, and we're going to play at the Barbican Hall there. We've already sold 1,500 tickets. It's going to be a crazy time, and we're really looking forward to playing that concert. But we've had a thrilling time with the world's greatest jazz singer. And personally, I've had a really eye-opening and illuminating time hanging out with Kurt and learning from his experience and great talent. And nothing more to say except Kurt Elling!
Da 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 da